Umlando ngesibongo sakwaNsele. Abantu bakwaNsele bangabambo nguni ngokwezigaba zabanguni. Laba bantu bakwaNsele babuye baziwe ngokuthi bangabasemangweni, basekanye nabantu bakwaZwane, abakwaHudla, abakwaCebekhulu, abakwaNdiweni kanye nabanye. UNsele okwaqanjwa ngaye isibongo uNsele wesibili indodana kazikode kaNsele wokuqala. UNsele wesibili kuthiwa wayenomuzi ngasehlobane, lowo muzi wawubizwa ngokuthi kukwalinduthi. Kuhambe isikhathi wagcina efudukile kuleya ndawo wayokwakha kwaNongoma, lapho afike akha khona umuzi waseNseleni. Lo muzi waseNseleni wabe wakhiwe ngasemfuleni umsunduzwe ezweni namuhla elingaphansi kwabantwana bakwaMandlakazi. Uzalo lwakhe kwaNongoma lube seluzibiza ngokuthi lungolwa kwaNsele. UNsele wesibili wazala uzinyosi nomlwandle. Umlwandle wazala uGabade, umhlahlo nomambiza. Umambiza wazala usiyabukwa owayebuye aziwe ngelika ludolo. Kwenye indlu umambiza wazala unqama. UGabade yena wazala ugoyimbe. Unqama yena wazala uholoyi owazala usosweyekile. Amadodana kaNsele ozinyosi nomlwandle bagcina bephumile kuyise bayokwakha kwezinye izindawo. Uzinyosi wahamba wayokwakha eShowe, kwathi umlwandle yena waqhubeka nokuhlala kwaNongoma kodwa wagudla ngasemsunduzwe wenyukela ePhangode. Umlwandle wayekhonzwe kakhulu yisilo ucetshwayo esagcina simsusile ePhangode sayomakhisa kwaMzazela khona kwaNongoma. Kuleya ndawo kwabe kunesihlahla esabe sinomthunzi omkhulu okwakuthi nxa isilo ucetshwayo sivakashele esigodlweni sakwaGqikazi sifike siphumule kuwo. Sasiphumula uma siya noma sibuya khona kwaGqikazi. Inhloso yesilo ucetshwayo yokwakhisa umlwandle kwaMzazela kwabe kuwukuthi asibhekele leso sihlahla. Umlwandle kuleya ndawo wakha umuzi wakhe awubiza ngokuthi kusezimbandameni. Kuyilapho azalela khona indodana yakhe uMambiza. UMambiza wakhula wakha umuzi wakhe awubiza ngokuthi kusemthingoma. Wazala uGabade owayebuthelwe ebuthweni le ngoba makhosi induna yalo okwabe kungusigcwele-gcwele ngema. UGabade wayekhona esandlwana mhla uZulu ehlula amangisi ngo-1879 mhla zingamashumi amabili nambili kumasingana. Uyise uMambiza yena wasala emsebe ngenkathi kulwa uSuthu noMandlakazi. Laba bantu bakwaNsele namanje kunendawo abatholakala kuyo kwaNongoma uma uqeda ukuwela imfolozi emnyama. Leyo ndawo yaziwa ngokuthi kukwaNsele.